umshado budlelwane lobuzivumelwano nankulunkulu lolu lusuku lwenjabulo nalolu sikhumbuto kuwe umshado usipho lozivela kunkulunkulu lusuku lolihlelwe ezulwini lolujajulelwako emhlabeni
ingabe ulungiselela umshado phinze ufuna sive sonke sihlanganyele nawe kulonjabulo yemshado wakho na lona ngumshado wethu luhlolo lolusha lolutabe luvela kaSwazi TV sitobe sibambisene nawe kusukela elangeni lekucala lomalungiselelo akho size sifike esukwini lakho lwemshado sivakashela indzawo yemshado sitolo sekuhlobisa bapheki labagcokisa titolomisi makoti nemkhwenyana kanye nalowenda likhekhe senda siciniseke ukuthi konke kwendeke ngekuhlelembiseka esukwini lwakho lomshado
ungatibambeleli hlanganyela nami ubongiwe awakandlamini sibongo ehleleni lakho lelumnanzi kakhulu lona ngumshado wethu bhalela inombolo loyibona kumabona kudze usithinze nasekhasini lethu lekubhalela lona ngumshado wethu singalenda lisuku lakho lomshado ube nemehluko.